khona emtshatweni ngegama lika Yesu. Amen. Dulisege onke friends, colleagues, azalwane.